Ari mbere y'inamashinga amateka na nkengu z'amateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca agiye gushikiriza ivyaranguye mu gice cya kabiri cy'umwaka. Mwe mu vyo yabajijwe harimo ikibazo cy'amafaranga leta ishira mu mfumbire ko vyo babihuye n'umwimburi mu gihugu. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yishuye ko abantu bijukiye kurima ariko ko igikenewe ariko gira ivyirwa bikwiye kugira haboneke umwavu mwiza kuko hari usanga wakozwe dahuye n'ibitegwa
kuva 2020 y'abarundi badahaguruka ngo barime ya misozi yose bayitabagure no kuri mbere inzara muri iki gihugu cacu ibicibiti abarundi barijukiye kurima uwo umwavu nawo kuvuga yuko atacufasha naco no vuga ubu ko atacufasha kuko nta muntu ndabona yateye atawasizemwo ngo mbonivyo yaronse. Aha rero nibaza ko nahubwo igikenewe ni evaluation. Umwavu wa fomi dukoresha uno munsi uzokubwira kuri efficace pour rori azoba ari karaguhera. Ijya twita totahaza uyisize mu muceri nakivamwo. Nico gituma aho nivo di gouvernement uzava ubute yuko ku muceri dukoresha ire ijyanye na matière première yo dukoresha. Igisiga rero no kuraba yo imbura nayo nyene kandi nayo nyene no kuraba niyo imbura kwikogwa ari abo caba bibaza ikindi kibazo muri Tanzania ona monte inizin ishaka gusaniyi mugabo nagira ndamenyeshe ko izine yabaye monte muri Tanzania onara sambre toutes spécialistes boss bari bafise professeur d'université ba nibo bayikoreye ko nagira uzovuga ngo muri Tanzania nicyo kimwe ndiyiri ngai wacu biratandukanye ko muri Tanzania bayisize ko abaspecialiste babo nibo babikoreye ko barabunje ariko barakora ivyo arivyo.
Umushikiranganji wa mbere amenyesha kandi ko kimwe mu bituma ibintu bitagenda neza ari uko hariho amashirahamwe usanga yihariye isoko cyo bita monopole mu Gifaransa.
Hari abandi bagwiza tunga bariko bamonta iyindi izine ku kibazo kiri ngaha ni yangwara twagwaye au sanga umuntu afite monopole hajya monopole misi yose ya marimbi kuko ntuzomenya dozaje uko yayigize we uzotanga uko nyene twama twagize ama prelevema tugize ama desante tutababwiye tukagira ama prelevema tugapima mugabo uhavuye ugaheza gupima na uzi bica bikurikira kuko abazi kwejo dasubira kusubirayo iki rero nico kibazo mugabo nibaza yuko avec la nouvelle usine de blending iri kiraba monte ibugendana nibaza kwizofasha byinshi parce que blending yoyo umwavuzo kokogwa par rapport so
je biruko mu gihe vumbiye mva Uganda yose yahora ikoreshwa mu gihugu cy'u Burundi yahora ihingurwa nishira hamwe for me.